Madames, ngiyamzokutshela Ntombi, ngizokutshela Ntombi ukuthi faka ubhiye fridgeini ukuthi ifriza Ntombi. Ngiyeka. Hawu. Hawu madoda. Hawu madoda. Hayi, uyazini, yazini, yazini. Awuthi ngofry fridge. Yeah. Yeah, ngofry fridge, ngofry.
Hayi. Ngiyaphuza, abasho. Hayi lo. Lebuli. Fat post, fat alcohol volume. Ay, this is.